amwe mu makuru ushobora kuba amwe mu makuru ababaje of course benshi tumaze iminsi turonka messages zitandukanye SMS zitandukanye ati Isaac why tutakironka ibiganiro byinshi why tutakironka ibiganiro bitandukanye kuri Isaac TV hari ngorane nyabaki kimwe mu byo mutamenye kumbure ku munsi wejo kwanza turekanye no ku munsi wejo twari tumaze iminsi turi mu bikorwa bitandukanye aho turiko turatunganya turiko turabatunganyiriza ibiganiro byiza bizoshikirizwa kuri Isaac TV of course vuba cyane ariko kandi turiko turategura andi ma strategy mashasha kugira mu ronke ibintu bishasha ibintu byiza cyane muri ziko Isaac TV we are on time ariko kandi imwe mu ngorane yadushikirie wanashima imwe mu nkuru mbi cyane wanashima bibaje cyane gushaka no mwanya Isaac TV muri Mankan idasanzwe aho ku munsi wejo twibwe ivyuma bidasanzwe twibwe ivyuma byinshi harimo ama microphone harimo ama charge harimo ama battery harimo n'ibintu bitandukanye mu bikoresho tusanzwe dukoresha mu buzi bwacu bwa misi yose ariko turashimira imana turashima abakunzi ba Isaac TV nkuko bamwe bakurikirana stati yanje of course narabishikirije nyuma yo kubishikiriza abantu batandukanye bagenda baduha pole abafanzi byabakoze ko ku mutima ati Isaac niwihangane so mushaka kubaza ati none babivye gute ho bimeze gute ho bwo muko mukora gute cyangwa mugiye gukora gute Isaac TV murabizi icyo twiyemeje ntituzokwigira tubahemukira ntituzokwigira tubata hasi ntituzokwigira tu dutakaza umwanya ku bwanyu ivyo vyose tubikora ku bwanyu ivyo vyose tubikora kuri blessings zanyu kuri blessings za mwebwe mukurikirana ibiganiro vya Isaac TV so ingine vyagenze hari ku munsi wejo nyene of course aho Iruro TV bari bafise urubanza kugwa jojo maramuzi jojo numwe mu bigeme babakiriye marere si tuvuze abakomediene babakobwa abakomediene niyo ubura kumva mo jojo wa Iruro TV bagasore nabandi bari hariya kuri mu gisagara cya Bujumbura muri ville hagati kabisa aho bari ko baratangira ama bari muri remise aho bari ko barabahereza ama diplome murabizi ko Njyo ariko kuronka diplome ariko ntiyari bwa yerekane cyangwa ntiyari bwa zibaherize bivanye nuko diplome zabo zisanzwe ziva mu gihugu cha Belgique ariko kandi diplome zabo ni ama diplome ari special cyane kandi murabizi yuko ari kuri ambasade ya Congo niho basanzwe biga so ibyo byose rero bikaba biri bubiri warashima ufatanye na corona biri mu bintu byatumye diplome zabo zitaba gushika ariko rero ikirori cha Jojo cha kuronka diplome yiwe kuva mu ntango cyo muherezo aho bagiye mu gatutu n'ibindi Isaac TV tuzobibereka warashima mu bigano bizakurikira tuzaza kubibereka mugumane gusa na Isaac TV murabe ingene byari bimeze ingene byari biryoshe ahantu kavyari biryoshe cyane bitebwo biteye igomwe cyane hari murandi ba surprise atandukanye menshi muza kuraba mu ma video azakurikira so iyo siyo point yanjye yatumye nshaka kuyaga nande icyatumye rero mvugana namwe twari twashyize hajya ingendeshwa yacu n'umuduga wacu tugishika tururuka tugiye ku kamera of course twari kumwe na Juma Jux mu cameraman wacu turi muna star team Isaac TV of course twari dukwiye tugiye tujya rero hajya kuraba nyine ibirori bya Jojo bimeze tushatura Jojo aracomora kamera akuramo kamera agiye juste ku kamera kuraba Google film ariko ashobora ati bacharabura Starbucks ati rero kare ibyuma bindi byuma tubisige ngaho muduga hama twebwe turaza kubitura badal turinjira mu rubanza turaraba urubanza uko bimeze ariko rero nkuko mbizi Isaac TV igeze ahantu burya nibyijana tuba dukeneye yuko turonka na upload turonka nibiyago by'abantu baba ari ngaho twumva umunezero abantu batandukanye baba bafise ngaho kuko hari abastar batandukanye harimo bikobra harimo n'abantu batandukanye bari hajya mu ntumbero yo gukeza iminyango yabo abastar benshi bari hajya kuri diplome ya muri remise ya mashuri ya So tucha tushaka yuko tubavugisha dusubiye mu muduga hari ya star bus ye muduga kuraba ivyuma asanga nta vyuma bihari nta vyuma biri mu muduga so ibari shock turakanguka twibaza yuko kumbure bishobora kuba ibintu byabaye kumbe duce dusanga mu gihe gusohoka muduga twarugaye imiryango yose ariko ntitwatahuye vyibwiye gute muri hier sens ariko nkuko mubizi isanganya gye bari isanganya ariko hari ibintu biba kugira hazi ibindi hari ibintu biba kugira ibonekeze ibindi imana rero ishimwe imana ninahazwe Isaac TV twebwe turi ku kivi tuguma ku kivi icyo dusaba rero mwese abakunzi ba Isaac TV n'abansi ba Isaac TV kuko of course n'abansi barabaho murabizi n'abansi barabaho of course icyo dusaba rero yuko ni mwese mwishire hamwe mudusengere abansi mwihangane ariko dusaba tubasabira n'umwanya munini n'imyaka myinshi yo kubaho kugira mubaneye mubona iterambere rya Isaac TV icyo twemerera abakunzi bacu nuko umuntu wese agohegwa anezerezwa n'iterambere rya Isaac TV y'ugwaruka gwishize hamwe kugira rwiteze imbere turabashimiye cyane mu masengesho yanyu tunabasambane mudusengera cyane kuko ibyiza muri Isaac TV biraje ibyiza ni byinshi bije muri Isaac TV ntituzobata hasi ntituzobamaramaza tuzobanya tubakorera ijoro n'umutaga tuzokudrara amajoro tuzokwicara imirango myinshi kugira turabe yuko tuzokora ibikorwa byiza Isaac TV rero icyo tubemereye nuko vuba cyane hagiye kuza amabombi ibiganiro byiza biryoshye hagiye kuza ama upload ibintu byiza ama content meza ama content mashasha benshi bari kwaranyidogera banashimatse Isaac ukunda kuboneka kuri kamera maze bisi uri busy so nicho twazaniye abandi ba colleague niyo nicho twazaniye ba star board nicho twazaniye santa nicho twazaniye delicia twazaniye kugira badufashe bamfashe je nyine sino bishoboza murabizi ariko nimucike intege turi kumwe namwe turacyari kumwe namwe nta gucika intege hariho nibindi bishasha byinshi bije harimo ni vyuma bishasha bije harimo nibikore ni n'ama project mashasha je icyo dusaba imana gusa dusaba ingufu imbaraga dusaba aho uri hose uko uri kose idino sengamwo yariyo yose icara hasi fata iminota 5 udusengere mu masengesho yawe shiramo Isaac TV shiramo twese shiramo ati mana hezagira Isaac TV mana iteze imbere Isaac TV turabibasabye cyane iki ni kintu tubasabye cyane kuko benshi barimvira ati kumbura iterambere ry'umuntu niwe wenyine agituma ariko iterambere bujya ritegwa n'abantu bujya kwiruzotera imbere mu byo ukora byose nuko wiyigereza abantu nuko wegera abantu nuko usega abantu yuko bagufasha mu byurimwe nuko usaba abantu yuko bagufasha mu byurimwe icyo rero tusaba rero nuko mwese aho muri mudufashe twifadikanye twese ku masengesho duseng mudusengere cyane sante ibananye imerego neza amagara tugira amagara meza tubeho neza tugire umwanya mwiza wo gukora ibintu byiza bishasha biraje n'umuceki intege rero Nimuce kinege nimvuga cyari Isaac TV ko tutamubona je ndi kumwe namwe bugenda barabira hafi cyane so ama views aduze kuri Isaac TV cyangwa amanutse byose turabibona ibyo dusaba rero nuko mwese aho muva mukagira mugerageza kudusupportinga nivyo baraye batwivye ariko ntibaduciye amaboko baraye batwivye ariko ntibatubwiye ati muhagarike gukora baraye batwivye ariko nivyo tuma tutabana tubakorera rindira rero murabere bigiye gukurikira kuko icyo twizera nuko inyuma y'ingorane misi yose hamahaza ukuroranirwa hamahaza ugutuza muri wewe kuko ingorane ubonye hariho nibindi bintu warashimaje mpora mvuga iyo kenshi ubonye mu buzima bwawe kuko izi ni challenge ziba mu buzima warashima ibintu bivuga kugira bicale abantu batahure yuko hari ugwaruka baturaba hari abantu batandukanye muturaba ugasanga waratanguje ibintu byawe waratanguje project yawe iriko ijamwe ibibazo bitandukanye iriko ijamwe tugorane twinshi hari igihe wiyumvira no kubiheba ukavuga ati je ibingira ndabihebe ariko kubera ari passion yawe nimba uri umukinnyi w'amareresi kina amareresi nimba ukina umupira kina umupira ntucike intege ati je umuntu ankina amareresi ntawe uyaraba muragira ibiki nta biganiro bama je muri ibyo muto muto nta biganiro bari kubarama nta promotion ariko ndaro gira ndabihebe je nta mwanya ndabifiti mugiye ufise objectif mugiye ufise byurukura kora ubona neza yuko bishobora kuzogushikara kuri point four ya bizogushikara ku ndoto zawe mon cher ami nuzu chiki neki s'il vous plaît hagarara aho nyenuri ifate neza benshi bananirwa gutera imbere mu buzima benshi bananirwa gutera imbere bananirwa gushika bana niko gushika kuterambere bana niko gushika kuvyo bifuza gushikako kubwo gucika intege kubwo gucika intege gwo kubona ati je vraiment wapi je vraiment nta ndabona neza yuko ibintu biri kobera. Oh my god, ntucike integere ro mon cher ami, niwifate niwihangane, ivyo urimo vyose Imana irakubona kandi iri nyuma yawe izogushigikira. Isaac TV ko twatanguye saho tugeze no munsi murabizi mwese abadukurikira kuva mu ntango barabizi, twatanguriye ku ma telephone, twatanguriye ku buzima bugoye, ariko uno munsi turashimira Imana turafise ama microphone aho baraye bayatwivye. Imana n'ingabo izoduha yandi nindi ko ndavugira ko niyo Imana yaduhaye uno munsi nyine neje izoduha ibindi n'ibindi n'ibindi n'ibindi. So ejo ndiko ndabasaba rero nuko mwese mwihangana mu byo mukora byose, ingorane za maho, ibigeragezo vya maho, niwe numenye gusinge ubikontrola, menye n'ukontrola ibibazo urimo maze n'ivyo mwanya mututu. Ingorane bujye n'izo mwanya mutu zica zihera ukacha bibandaneza ubuzima neza. How see you, eh? So nuko rero reka ndagushimire cyane ivyo ukora byose, nimbukora akazi ko munzu, nimbukora urumuyede, nimburu umumekanisien, nimburu umuki, ubyo ukora byose ntucike intege mo sherami, ntugacike urumekanisien urumuki, nimufate kuko ingorane zizokwama mu byo ukora byose. Icyo ndagusaba rero nimwihangane maze Isaac TV natwe twihanganye kandi tusaba yuko mbana mudusengera maze ibintu byiza biraje. Che, my name is Isaac Classic, je ndiko Isaac Classic, gira subscribe, like na share kugira ibintu byose bigende neza. Bye.
Isaac TV, oh.